uyu numwe mu bigeme benshi bagiye batandukanye bamukunze ndetse bamwe bakamugaya. Abantu benshi baribaza ati mbega by'ukuri asigaye yibungenze cyangwa ni content nk'izo abantu benshi bagiye batandukanye bakunda gukora. Yesi bakunzi bacuro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba nije mbandange ndabaha amakuru menshi agiye atandukanye tuvuga entertainment muri rusangi. Uno munsi tuzakurabira hamwe uno mwigeme benshi bazwi ku izina rya Kercy video. Asanzwe ari mu video queen umwe mu bantu yagiye mu ma video menshi agiye atandukanye. Mbega icyatumye abantu bamumenya ni giki byagenze gute kubera iki muri kino gihe biko biravuga ngo yuko yoba afise imbanyi. Umwe mu basazi benshi bakunda cyane bivanye no kugene yirekura mu kuvuga atavyo gutinya umuntu bari kumwe. Bakunzi bacuro TV uno mwigeme numwe mu bantu yamenyekanye kuri I video birya twokwitwa filme abandi bakavyitwa agasinema. Yamenyekanye ariko asaba urukundo umwe mu baririmbyi bo mu Burundi bazwi ku izina rya Cypro Light. Uwo muririmbyi w'umuhungu yagenda avuga yuko uno mwigeme atawazi. Uno mwigeme nawe akavuga yuko amukunda cyane. Ino video ni imwe mu ma video yamamaye cyane ahantu yakorewe mu kinyamakuru yakoreyewemo ikaba imaze kurabwa n'abantu barenga ibihumbi amajana indwi. Uno mwigeme yabandanye aguma mu majambo menshi agiye atandukanye mu minwa y'abafana ndetse bakibaza ati uno mwigeme arakomeye cyangwa n'umusazi. Uno munsi inkuru nziza no kukubera tuzi yuko yoba yibungenze muri kino gihe bikaba bivuga ngo yuko yoba afise imbanyi y'umu diaspora umwe mu ba diaspora atamenyerewe ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Yes bakunzi bacuro TV Kercy numwe mu bantu bavugangwa ndetse amajambo yiwe mu kiganiro utokwigera ureka kutamara ikiganiro. Jewe nk'umuntu w'umunyarusaku ndetse nk'umuntu mvuga ati ntegerezwa gutohoza amakuru yose hanyuma nkamenya yuko ivyo niyumvira kuba ari ukuri cyangwa ari ububeshi, namaze kumenya yuko yoba yibungenze ndetse ari mu kubyara ariyo majambo yatangaje benshi bakibaza by'ukuri yoba ya agomba kubyara cyanke bimeze gute. Uno mwigeme wundi muntu bakoranye ibintu bimwe bimwe bigiye bitandukanye bakaba hit couple zabo bakazikunda n'umuririmbyi Titus da Sailor ari kumwe na Baudesi na Deni aho uyo no mwigeme yagiriza Titus yuko yamuteye inda ndetse akivuza yuko boshobora kubana. Uno mwigeme yagiye mu binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye ariko arakoresha ayo majambo aho abantu benshi bavuga ati twipfuza sezu ya kabiri twipfuza sezu ya gatatu ariko Titus we na Kercy tuzi aho byahereye kiretse yuko umwe wese yabandanije agenda mu vyiwe uwundi agenda mu vyiwe. Ubuherutse haragaragaye amafoto bari kumwe bivuga ngo yuko baba basubiraniye mu rukundo aho uyo mwigeme twabonye apostinga ku rubuga rwiwe rumwe twitwa page kwa Facebook. Uwo mwigeme Kercy akaba akurikiranwa n'abantu barenga ibihumbi umunani bose bakaba barashyize ko komanteri bavuga ati tukeneye bishasha mbega mwebwe byagenze gute. Nk'umunyarusaku mbandanya ndabaha amakuru menshi agiye atandukanye ati mbega byagenze gute ni Kercy yabandanije muri icyo gihe acaraheba ibiganiro abiheba roterote ntiyasubira mu biganiro aho muri kino gihe tubonye agarutse agaragaye afise imbanyi ino foto ariyo ibitwereka by'ukuri yoba afise inda cyangwa ntayafise ni bya bindi ashobora kuba ariko arashutinga filme cyangwa nayo arashutinga filme. Bakunzi bacuro TV amakuru meza atomoye ashobora kuba afise imbanyi ndetse muri kino gihe akaba yiteze kwibaruka. Ahino foto imugaragaza yuko yayifotoye afise ibyishimo bidasanzwe cyane. Bakunzi ba Cyoro TV babana nyo mukana subscribe na comment, turabakunda cyane. Kuri mikoro mwari kumwe na Jasmine Masambamba, bye bye. Uyu numwe mu bigeme beshi bagiye batandukanye bamukunze ndetse bamwe bakamugaya. Abantu beshi baribaza ati mbega byukuri asigaye yibungenze cyangwa ni content nkizo abantu beshi bagiye batandukanye bakunda gukora. Yese bakunzi ba Cyoro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambamba, nije mbandange ndabaha makuru.